labalandeli bakwaMhlaba. Ngithi njani ngixwayise ngazise ukuthi inamba yami ka-Vodacom 071 293 6794 ike yahekwa kwakhona umuntu ovele wenza i-sim swap wayisebenzisa. Uma kukhona abantu abake bafunelwa inamba yami ka-Vodacom kwanomuntu bafuna imali ngoba uthi abamfakela imali ushaye phansi wagejwa ngoba mina angifuni imali kubantu. Ngiyasebenza ninginikelele kahle mbongo izinto engizonenzela zona. So ngihlulekile i-character yami ukuthi njani. So ngikholele kwa-Vodacom ngiyabuya inamba sikumina ngithi-ke obe balandeli bami kulaba engenza ukuthi babe bahlangana naleli iqola ebelingizama nenhlanhlamini nama-investigators. I've already come close to the person who's doing this. I don't care. I understand ukuthi uzamani shouldi uyilambele ginenkinga. Sicela ukuthi ukhululeke, sengizisekhorile futhi inamba zami kwa-Vodacom naba-MTN. So ilokho nje balandeli bakwa-Mhlaba. Mina kune-speed point engilindile ngiyaswipe ngoba eyaminikele uma unikelile uyatrackeka ngiyazi ukuthi kuhamba kanjani. And uhlulekile ukurecognize ibhenki lami ukuthi lona liphi, nika abantu inamba e-wrong ukuthi abamfakele imali. So ngiyacela ama-chances awathathwa kumina. Into zami ziklini kakhulu ngoba ngisona isigebengu isiza abantu iqiniso. So ngiyona inhlobo ekhola abantu. So ngiyabonga-ke amaningi awecala, ngiyanixwayisa nje uma kukhona okewafonela othiwa ufake imali kwa-Capitec noma kwa-Pep. I'm not that type, I'm too professional ukwenza lezi zinto. Mina eyami i-akhawunti uma ungifakela imali i-registered kwikhampani kwa-Mhlaba traditional dealers imisho kanje or kwa-Mhlaba trading. So ngiyabonga-ke balandeli, ningadidiswa abantu abazoke bezenza mina because bamenethi ngithola ama-contacts amanumba zami. Ngibonga-ke kubantu bami ngibasebenza basi-Gauteng bangifonelile inambeni zami ze-MTN bangazisa ukuthi bathole inamba yami bafonela. Kanti bangasa ngento yokucela imali kubantu, ngiyayiphiwa nje imali nginikelelwe ibhange. I need not to ask for money. So ngiyabonga shem, ngiyamkhulekisa nje uNkulunkulu amsize inkosi yami athole impilo nomsebenzi aphile angazozama ukuqola abantu ngamagama abantu. Ngiyabonga-ke but I was very happy ukuthi inyanga esiyi-powerful. Angiyona-ke mina inyanga edumile, inyanga eyaziwa ngoba ukuduma ngaduma ngabangani bakho beqamba amanga ney'hlobo zakho zikudumisa. But ukwaziwa waziwa ngemisebenzi, ngiyaziwa mina ngemisebenzi yami. I'm proud of that. Ngikuzwa ngabantu lokho. Mina uma ungibuza ukuthi uyelapha yini Mhlaba, ngithi mina ibuza abantu. Don't ask me. Mina ngizazi ukuthi ngiyasiza noma ngizizwa. Abantu abathi ngiyasiza. Ngiyabonga kakhulu. Inamba zami sami kanja 083-512-0167 Vodacom 071-293-6794. Say your office line 031-054-5944. Unkulunkulu anibusise. Siyabuya kwa-Mhlaba. Kuyasizakala kwa-Mhlaba. Uzothola ukuphila. Uthola impumelelo. Inkosi inibusise. God bless you. Ngenza le video nje for ukuthi nibe aware. I'm sure bakhona bafoneliwe kumina. Bazalwe. Kodwa-ke niyangazi. Angimfoneli mina ngicela imali. Nini enifonela mina? Ngidinga usizo ngikusize. Uma sengikusizile futhi muba nemali uyaphumelela. Ubheke umndeni ekhaya ngoba ilokho kusuke sikubabe. Inkosi-ke inibusise. Amen. God bless you.